Kwesinye isikhathi abantu banokufisa ukwazi ngempi yaseNdondakusuka. Umntwana uMbuyazwe wayezalwa yinkosikazi uMonase Nxumalo. Kwakunenkolelo enkulu yokuthi wayekade eyintombi yengonyama uShaka, kodwa kwathi uma esekhulelwe yamnikeza umntwana uMpande ukuba akhulise izinyane lakhe. Ngakho-ke empeleni uyise kamntwana uMbuyazwe kwakuyingonyama uShaka, kodwa kwathi uma ezalwa wabizwa ngomntwana wesilo uMpande. Umntwana uCetshwayo wayezalwa yinkosikazi uNgqumbazi Zungu. Nakuye kuthiwa unina engakagani umntwana uMpande wakhuleliswa ingonyama uShaka naye wedlulela kumntwana uMpande owayengumsisi. Kwakuthe ngenkathi ingonyama usenza ngakhona iqiniswa izinyanga ukuhlala esihlalweni sobukhosi, izinyanga zayiyalela ukuthi ilale nentombi yayo ingazigezile izincabo nomsizi emzimbeni. Leyo ntombazane kwakungusongiya kangotsha Hlabisa owazala uMpande. Waba ngumsizi ngalokho uMpande. Umntwana ongumsizi wayengavunyelwe ukuba yingonyama kwaZulu. Yingakho-ke wayenikezwa izintombi zomfowabo ezase zikhulelwe. Ubufakazi bokuthi uCetshwayo wayengumntwana wengonyama uShaka obokuthi naye wanikezwa izibongo umntwana uShaka ayebongwa ngazo esekwamthethwa eyinsizwa lapho ayefihlwe khona. Lezo bongo zithi, uZulu, laduma obala, lapho kungemunga kungemtholo. Yingakho-ke kwaba sengathi yisilo uMpande esakhatha abantwana eNdondakusuka nxasithi, uyadela uMakhasana owabona izinqunqulu zingqubuzana. UMakhasana wayenkosi yesizwe sakwaTembe. Laba bantwana babefaniswa nezinqunqulu uqobo ngoba eqinisweni bobabili babezalwa yingonyama uShaka. Ngaphambi kokuqala impi yaseNdondakusuka, ingonyama uMpande yayala izinduna ukuthi zithumele umfuleni kalugalo kamashiba kamacimade dladla ayephakathi komhlathuze nothukela ukuze agqugquzele zonke izizwe ezazakhe lapho ukuthi zeseke uMbuyazwe. Umfuleni dladla wayeyinceku yesilo uMpande yebutho amawombe. Ulugalo wayeyinduna kazihlandlo mkhize futhi eyinyanga. Abakwadladla babeyingxenye yabakwambatha. Okwesibili ingonyama uMpande yathumela untobolongwana kamashwayibana kasomungcoshezi ukuthi naye aphikelele phakathi komhlathuze nothukela ancence zonke izizwe lapho ukuthi zeseke uMbuyazwe. Kwathi engakawuqali umsebenzi ayewuthunywe yisilo uMpande untobolongwana wabizwa ngundunankulu wezwe uMasipula kaMamba Ntshangase wamxwayisa ukuthi angalokothi ancence abantu ukuthi beseke uMbuyazwe ngoba amaZulu amaningi ayeseka uCetshwayo. Waqhubeka wesabisa ngokuthi bonke ababeseka uMbuyazwe babegwazwa baphonswe othukela. UMasipula wathuma untobolongwana ukuthi ayotshela uManqondo kaMazwana Magwaza ukuthi aphake impi ezokweseka uCetshwayo. Impi kaManqondo yahloma yedlula kwangcangaza, okwakungamanciwa omuzi wesilo uDingane, yawela umfula imvuzane ngasentumeni iphikelele egcotsheni. UMvundlana kaMenziwa wazama ukweseka uMbuyazwe, kodwa wahlaselwa waphoqwa ukuthi eseke uSuthu. Wonke amabutho osuthu ayejutshwe phakathi kothukela nomhlathuze ayaziwa ngokuthi isihlambisini. UCetshwayo wexwayisa uMbuyazwe ngokuthi uma eke wazama ukwakha esiklebheni, naye wayezokwakha khona. Kwathi-ke uma uMpande ezwa ukuthi uCetshwayo wayetheni ngokwakha kukaMbuyazwe esiklebheni, watshela uMbuyazwe ukuthi ayokwakha entumeni lapho ibutho isangqula lakhe khona umuzi walo. Impi yaseNdondakusuka zimbili kuzibandlela 1856. Impi kaCetshwayo yasuka emzini waseMangweni ngemuva kokuzwa ukuthi uManqina kaNkontshela Mkhwanazi owayeqapha izinkomo zikaCetshwayo eMangweni, unqaba kaMkhondo wayebaleke nazo wayozinikeza izigqoza, zahlatshwa mhla zizinye kuzibandlela. Impi yoSuthu yagcina ivive egqumeni kwelomkhonto ehlathini kwamaphatha ekaMbuyazwe yona yankanisa emsunduze lapho kwagcina kuyisiteshi sikajantshi kaloliwe wesitimela khona nokulapho umuzi ka-Efratbone, uGqelebana, wawakhe khona. Kulapho abelungu babehlela khona ukuthi impi kaMbuyazwe kudingeka ihlasele kanjani. Phezulu kwamaphatha ehlathini, ekaCetshwayo impi yafike yenza umkhumbi omkhulukazi kwaba sengathi ubonda olukhulu. NekaMbuyazwe nayo yenza umkhumbi ngasemsunduzi. UMbuyazwe wathumela kumantshonga, Captain James Walmsley, ukuthi amnikeze amasotsha ayeqaphe umngcele amsize nangezibhamu. Nangempela impi yabelungu yatheleka, kukhona kuyo noJohn Dunn, owayeliphoyisa notolika kaJames Walmsley. Abazukulu bakaJohn Dunn yilabo asebakha emangethe endaweni yakwamathaba nasemoyeni. UMbuyazwe wazama ukufaka ugqozi kubalandeli bakhe ebakhumbuza ukuthi nempi kampande nayo yayincane ngenkathi isizwa ngamabhunu ibhekana neyesilo uDingane ngowe-1840. Ngakho-ke watshela abalandeli bakhe ukuthi kuhle bangalilahli ithemba ngenxa yezibalo zabo nxa ziqhathaniswa nezosuthu. Ngalelo langa uMbuyazwe walala ezinqoleni ezimbili zikaJohn Dunn. Izigoza zake zethuka ukuthi impi isingene zabaleka zaphikelela ezinqoleni kanti yayingakahlaseli eyosuthu. Impi yethuka icabanga ukuthi ingase ihlaselwe ebusuku bangomhla zizinye kuzibandlela. Kwathi zimbili kuzibandlela 1856, uMbuyazwe namabutho akhe babehlehle ngasemfuleni kungekho lapho abangabalekela khona uma behluliwe. Babezimisele kakhulu ukunqoba futhi bafunga ukulwa kuze kube sekufeni. UCetshwayo wahlasela kabili. Kodwa kwaqale ibutho likaMbuyazwe okwakungathi liyayiwina ihlandla lokuqala lempi. Kodwa ehlandleni lesibili, uCetshwayo wabuya ngamandla lapho ehumela amabutho akhe angcono kakhulu, futhi anamandla amakhulu kanye nobuhlakani obukhulu. UMbuyazwe nabafowabo, abakwazanga ukumelana noCetshwayo, baphangalala kuleyo mpi baya kwagoqanyawo, kwathi abaningi baminza emfuleni bezama ukubalekela uCetshwayo. Bambalwa kuphela abasinda kuleyo mpi njengaye nje uJenene omdala kaMbuyazwe. Amanye amabutho kaMbuyawe asinda, abaleka ngesikebhe kodwa amaningi asala enkundleni. Wanqoba kanjalo ke uCetshwayo elwela ukubusa ubukhosi bakwaZulu obukhulu ngendlela emangalisayo. Ake sithi khumu okwanamhlanje. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uqhubeke ubheke amavidiyo amasha.